Chicken eye.
Ahantu twakura amasezerano
kandi amasezerano aberewe n'Imana na Rasul ahantu tuza turushye tukamanuka twose
Kigali.